1, 2, 1, 2.
Nomathemba, wangishiya, sele ngingekho Nomathemba. Nomathemba, wangishiya, sele ngingekho Nomathemba. Nomathemba wangishiya,
sekhulile,
sele ngingekho Nomathemba.